Challenges thina silawo yibusolakala kwe-transport. Uyathola ukuthi nxa umuntu egula or umama esele complication mayesebelethe asila ma-ambulance inyathi district hospital ungahamba khona ungafona bakutshela ukuthi abala diesel so ukuthi i-ambulance ibuye kunzima okwenza ukuthi omama abaningi bafe bezithwele bebeletha or abantwana abancane nxa iqeda ukubeletha umama adlule kuyikuthi kuzamela umuntu lwana akhuphe imali of which imali yakhona uyabengelayo ukuthi akwanise ukuthi athole i-transport yokwenyathi i-challenge yesibili yi-medication uyathola ukuthi into yokuqala okumele ukuthi umntwana ezelwe ayithole i-BCG ayikho umama uzahlala 3 days okwazakalayo eseclinic after that ahambe ekhaya aphiwe i-date lokuthi uphenduke mayephenduke uzayithola futhi ingekho of which umama lwana ohlala khathana okwenzakalayo ukuthi ucine engabuyi ukuze uhlabise umntwana for i-BCG then any challenges layo abazali kumele bezolindile omama abasithwele eclinic bayakhala ngendlala so uyathola ukuthi kwenza ukuthi umama lwana angabuyi ukuzolindela azihlalele ekhaya lakhe so that they share khona lokho abalakho njengemuli bese kusiba le challenge yokuthi umama uyafiyelelwe sekhaya kukhatshana akanandlela yokuthi afike masinyane eclinic ugcine kusiba lama-complications esendleleni so bese isifiso sethu esisikhangeleleyo ngiye khonapho kustaff amanesi zethu malutshwane iklinikhi yethu singakhangela ikhava amawadi amaninzi so uyathola ukuthi kustation kunonesi oyi-1 kunesi eyi-1 kulo muntu ohlelelwayo kulebha kulabantu abumantwana kumele bahlatshwe kulabantu abagulayo konke lokhuyana kumele ukuthi akukhangele kuye yedwa ustation okutsho ukuthi kulokunye khonaphana okumele ukuthi akuyekeli is-eda kulo muntu ogulayo o-serious kulo mama obelethayo anga-athenda umuntu ogulayo o-serious kutsho ukuthi kumele ayekele umama obelethayo uzaba le ngozi a-athende umama obelethayo kutsho ukuthi kumele ayekele ogula serious uzakufa so ustaff laphana sile shortage enkulu kakhulu then bese esikukhangeleleyo esikufisayo ukuthi nxa kuvuma ngabe siyatholiswa i-local ambulance ikhave at least silama-clinics alocally singakayukunyathi i-district angafika 5 or 6 engakhava those clinics anti ukuthi at least ihlale ku-standby ukuthi nxa sokulomuntu osele-complication ukuthi agijinyiswele kunyathi district hospital kube lula kithi then nxa singatholisa imali yokuthi at least kuma-clinics kuhlale kunokudla wokuthi siyakhona ukusupplya omama laba abaye bebuye kuzolindela bengelani ukudla then nokuthi i-medication itholakale kungatholakali ukuthi umuntu uyabuye egula serious ngala yona i-paracet for ukuqalisa ukuthi anathe i-paracet iyabe ingatholakali iyabe ingekho kuma-clinics so yikho esikukhangeleleyo thina njengama-rural clinics ama-challenges esilawo lesikufisayo ukuthi nxa kuvuma ngabe siyancediswa ngakho ngiyabonga.